Kawachakwe ni chenro mag somo e pacho ka kidek bedo gi chochni e tam mar adek mar somo ma higa ni tok riwruok mar jopuonj mar KNUT bende chiwo notis mar bago ng'anyo ka giywak ni sirikal kokalo e duol mandiko jopuonj e tich TSC oserem chopo dwachgi. Ma timore ndalo achiel kende tok riwruok mar jopuonj mar KUPPET bende chiwo notis margi mar bago ng'anyo. Ka riwruog jotije mbalariany mar WASU be obuogo bago ng'anyo ka piny owacho ok owinjo ywakgi mar chulo osara margi ma pok ochul. Joyce Oduor nigi ler mathoth.
Liet mar bago ng'anyo koro medo jimbore e kind jopuonje ma pacho ka e seche ma odong' mana juma achiel kende to iyawo skunde tam mar adek mar somo. Odiochieng' ma kawuono, riwruok mar jopuonj mar KNUT kokalo kuom jagoro margi maduong' Collins Oyu bende ochiwo ne duol mandiko jopuonje tich TSC notis mar ndalo abiriyo mar bago ng'anyo. Oyu owacho ni notis margi biro rumo saa 6 otieno tarik 25 kendo ka chopo kinyi mar wuok tich tarik 26 dweni to onge japuonj mora mora ma biro dhi yao skul mondo opuonj.
Kawuono jo NEC oyango ni mondo achiw notis mar ng'anyo. Wandiko notis watero ka TSC manyiso ni ng'anyo nitie. Jopuonj ok ne yaw sikul tarik 26. Ma saa 6 motieno ma tarik 25 japuonj osechako ng'anyo. Wale ng'anyo e utegi ma kapiny ru en ng'anyo mochiek.
Koloso bang romo mar kuku maduong' mar KNUT, Oyu wacho ni TSC oserem chopo dwaro magi moriwo chopo kare winjruok mane gichuwe kokgi mar higa mar 2021-2025 chiwo negi okumba mar thieth makare, choro e ngas mar lemo jopuonj, ndiko e tich e yo mongirore jopuonje mag skunde sekondar madundo kod chwelo e bengi omenda mag hola ma ing'ado e osach jopuonja.
Promotions mag jopuonj 1,130 mano timo interview. Moko osetimo didek ding'wen. To promotion onge. To loan ni kichulo, tichule bank. Mani kawe loan. Niwach igole misachi. En gimalich ni dweche koro dhia beach. Teacher Service Commission ongado pesa mari japuonj. Japuonj nene payslip, to kotere bank. Wapenyo ni pesa ni odhikanye.
Maiti Morenda lo achiel kende tok riwruok mar jopuonj mar KUPPET tok romo mar kuku mar odiochieng' manyoro bende nolando ng'anyo mar jopuonj mabiro chakore ayanga tarik 26. Jagoro maduong' mar KUPPET Akelo Misori nowacho ni nyaka gisund piny owacho ochop kare dwaro maggi.
Bura ong'ado ni nyaka wang'any kendo jonyuol kik ter nyithindo tarik 26 dwe mar aboro higa ni skul. Jopuonj nigi rochruok margi e yor mar medical cover.
Token somo e skunde mag primar kod sekondar kende ema nyalo bedo kod chochni. Tarik 14 dweni, riwruog jotije mbalariany mar UASU bende nobuogo bago ng'anyo ka piny owacho ok owinjo ywak margi mar chulo gi osara margi ma pok ochula. Kotelnegi kod jagoro margi maduong' Constantine Wesonga, UASU bende oywak ni moko kuom mbalariany moting'o mbalariany mar TUK kata Technical University of Kenya ok chul atamalo 100% mar osach jotijegi ka gichulo mana atamalo 65% kende gino ma ok gi Morgodo.
The University Academic Staff Union is saying that enough is enough. And we are saying a resounding no to delayed payment of salaries in our public universities. It is very insensitive and inconsiderate for the government to delay the payment of salaries for academic members of staff in public universities every month.
Riwruoge mag jopuonjgo koro wacho ni gino momiyo nyaka koro gidhi e ng'anyo kendo gichung' chenro mag somo en kaluwore kod kaka TSC oserem chopo dwaro maggi kata obedo ni gisetemo chopo e winjruok kodgi. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi.